bela benike uChuck Klaus nokho angathangela elisebenze lathatha ngokusheshsha alisebenzanga ngempela njengoba ngisho nje nango lapha uDr Khumalo Jingle lapha ayijiki impela isiZulu.